ya ram daw da amut tanka wala puno halayin daw ina mut guci wala kolo bokuma si ni kep mic the bo de la la chelila la bi moy
mpare ta balale taf taf mun rap be se def gaf for chu domada ya santela la industry la saf.